Tahura kahi se wubaki birama.
Mbega mushingana, vyoba bikwiye kubitahura.
Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi.
None bimenyekanye byoheza bikadufasha iki?
Byo dufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe.
Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma, byogenda gute?
Kugira utahure uko byagenze, kurikirana ikiganiro Tahura Akahise Wubake Ibirama mutegurirwa n'Itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine emisi yose kuwa mbere. Tahura Kahise Wubake Ibirama.
Marikoro mukoroni waramemukiye, mariko nago twayike waramemukiye, mariko uri njyajya waramemukiye, mariko namuhufise waramemukiye, we wanteje karanda waramemukiye, mariko unteze intambara waramemukiye.
Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine.
Itorero, 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 bienvenue dans votre site Itorero.
Wezi tatu akaburungu Itorero akaburungu org. Ubuntu twarazwe na basokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose, kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2028 Myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na 2023. Ndabaramukije, ndabifuriza ikaze muri kino kiganiro cyacu Tahura Akahise Wubake Ibirama. Ni kiganiro mutegurirwa n'Itorero Burundi, mukagishikirizwa na Remesha Magazine.
Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine.
So good, so good.
Murukurikirane rw'ibiganiro byacu bigaruka ku byaranze ugwimo bwo mu 1993, ahanini byatanguranywe n'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'ubwicanyi bwamukurikiye. Muri kino gice cya gatatu tugaruke ku ntahe z'abashikiwe n'ubwo gwimo, batugire ku idonido z'ibyo babonye. Turi kumwe n'umufasoni Liliane Nindereye arongoye ase genocide ishami rya Suede. Ndabaramukije, ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cyacu.
Ndabaramukije nanje nongera ndabashimira ku butumire mwampaye.
Turi kumwe kandi n'umunyepolitike umushinga ntahe Louis Niyonzima. Ndabaramukije, ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze kuntumira muri kino kiganiro, kandi ndaramukije bose tuza guhanahana ibyiyumviro na bose bariko baratwumviriza. Mbanje kumenyesha abatwumviriza ko ibyo nshikiriza muri kino kiganiro ari ku izina ryanje, ata mugambwe canke ishyirahamwe ryose naserukiye.
Mufaso, tugiye kugaruka ku byaranze ugwimo bwo mu 1993. Mwebwe mwari mukuze, mwo tugira ku muriri yuko byabagendekeye.
Murakoze cyane. 1993 jewe nari inkunzi nararibonye, ariko imbere yuko ndababwira uwo munsi uko wagenze, kuko benshi barazi yuko byatanguye itariki 21 z'ukwezi kw'icumi 1993. Ariko ndiko ndiyumvira imbere yaho hariho ibimenyetso bimwe bimwe aho naba byerekana neza yuko ikintu cyo kwica cyari mu migambi, kuko ndibuka imbere ya 1993 ko haragera igihe abantu wabona ko afite ubwoba cyane cyane umujyango wanje numva bavuga ngo baradutema ariko sinamenya abadutema baribo abatemwa nivyo warumva ko ari twegwe gukora unako bavyeye biko baratwambika impuzu z'imbeho kugira turare mu ishamba ariko ibyo ababanyi barahumurize bakavuga bati ni mugume mu mago yanyu ababanyi ndiko ndavuga n'ababanyi b'abahutu ico gihe ndibuka yuko atana kiwe caba harabo ubwo bwoba ariko bigahera tukarara mu mazu ariko mu 93 hamaze kuba ibintu byo kwiyamamaza barabona yuko ababanyi bacu bafise imigenzo canke imvugo zidasanzwe bavuga ivyo gususurutsa bavuga ivyo inivo n'ugutwi ariko jewe numva umengo nk'indirimbo nk'ivyivugo vy'umugambwe kuko n'abayiproniste baravuga indirimbo nabo zo kuhayagiza umugambwe wabo ivyo nta ntawe byatera ubwoba cyane kiretse mu mitima y'abakuze mugabo rero umunsi w'itariki 21 ariko wa kane niho byose rero nabibonye aho umunsi wari umunsi usanzwe tukabyuka tukaja ku mashure abana nibo mvuga abavyeyi nabo bakaja mu mirimo yo muhira tugeze ku ishure niho twasanga atabandi banyeshure bahari ariko tuhahurira n'umunyeshure twigana umwoko rw'abahutu niwe yatubwiye ati mutahe ati nta mashuri ahari ati abansi b'igihugu bateye Bujumbura icyo gihe nari kumwe n'uwo tuvukana ndi kumwe n'abana b'umuryango twese rero twihutiye kuja kwibwira ababyeyi yuko igihugu catewe atana amashuri ahari abavyeyi rero barumvirije radiyo kugira ngo bumve ko hari kivugwa ariko iradiyo yaguma isuma muri uwo mwanya nyine niho ababanyi bacu baza baraza mu tugwi duto duto ariko baza bafise ibigwanisho vyica bakavuga yuko igihugu catewe kurya nyine wa munyeshuri yatubwira bahava bagenda haza abandi ariko bakaza batekanye ariko abavyeyi barabaza ati none ati ko mufise ibigwanisho bakavuga bati turiko tugerageza kugira ngo abo bansi bateye ntibashike no hagati mu gihugu ati n'ibiti twabiciye ati n'ibiraro twabiciye ariko muri abo bantu bariko bacungeriwe umutekano nta muntu umwe w'umuryango wanje yarimo barabo babanyi bacu b'abahutu amasaha uko yagenda ni ko wabona ama groupe canke utugwi twiyongera abava kure nabo nyine bamanuka ubona baza bagana muhiri wacu ariko bose bakaza batekanye mu maso y'ababyeyi narabonamwe ko harimo ubwoba ariko sinibaza ko mu mutima wabo babona ko hari ibintu byo gupfa birimwo nabo bumva nk'abandi yuko igihugu catewe abagitiye nibo tutamenya ariko mu masaha ya saa tanu niho twatangura kumva yuko batanguye gufata abantu bababoha turanamenya n'amazina yabo niho rero twashwa baduka tukaja kuraba tugasanga ahubwo bose abahutu bafise ibigwanisho aho twari twagiye ku ibarabara rikuru twe tuca tuja ukwacu nabo baguma ukwabo ubona umengo basa n'abariko baraturaba abo bantu bari bafunzwe bari abanyeshuri bavuye bari abanyeshuri bo muri vacances bo muri université baje kuramukanya mu miryango haheze akanya gato niho twabona umusitanteri w'icyo gihe w'umuhutu ari kumwe na musitanteri yahahora w'umututsi baherekeranije baje kugomboza abo bantu bafunzwe kuko harimo muri umunawe barashika aho turi abavyeyi barababaza ati turafise ubwoba ababanyi bacu bafise ibigwanisho musitanteri w'umuhutu arababwira ati nimutekane ati bigiye ibigwanisho byo kubakingu hanyuma bongera baragenda bavugana nabo bafise ibigwanisho ariko igitangaje ni uko musitanteri wacu w'umuhutu mu kugaruka asubira inyuma kuri komine yaje wenyine uwo mututsi yamusize mu maboko yabo nyine baboshe abo ba mbere bagenda barabayobora babasubiza kuri komine musitanteri yongeye kuducira abandi yatubwiye ati nimutahe muhira ati ahubwo mugerageze mugure mu mago yanyu ati nihari ubahungabanya umutekano muze kumbwira ariko kuja kubimubwira ntibyari byoroshye kuko aho twe twaba naho ibiro bikuru bya komine byari biri hari nk'ibirometero 6 amaze kuhita ubwira uko rero abantu b'umuryango wanje ni ukuvuga kwa basogokuru uko bavukana bose twese twace duhurira mu rugo rumwe wasogokuru wanje iyo miryango yose bashabaraza ariko nta biganiro nibuka bavuga atari uko twaciye tuja mu byo gutangura kurondera utwo tubagaburira kuko harimo abafise abana bato ndetse harimo n'umuvyeyi uko kuvyara nibuka ko mukuru wanje yaciye aja kuvoma ajanye n'umuvyara wanje abandi bana bakurikira bakozi kuragira urumva yuko twari tuzi nyine ko ari ibintu bisanzwe muri uwo mwanya nyine wo mu saa tanu usanira kihava niho twumva induru nyinshi y'abantu baza bagana aho tuba baza bariririmba za ndirimbo nyine kwiniva n'ugutwi nyine induru nyinshi ba bantu twari kumwe nabona biruka baca mu byumba abandi baja mu ikoni abandi bafata inzira ica mu kigo isohoka jewe rero umutima wanje naravuze ntireka nirukanke nje kwibwira musitantire naho hari kure naravuga ntireka nje gutabariza abantu nari inkubye nivyo niga umwaka w'indwi nari ntabwo umwaka w'indwi nirutse ngeze hepfo y'ubwo nza mbona abana batatu b'umuryango bari inyuma yanje nabo baje barirukanka baza bararira sinarabajije nti musize bimeze gute nihutira yuko tugenda kwibwira musitantire tugira tushike rero kuri komune niho twahura n'umubyeyi ndamwibuka cyane atubaza ati mbega mubwiye he tugiye kureba musitantire tutararenza ko na kimwe ati hunga abantu ati muhunge ati batangiye kwica abantu twebwe rero twarabuze aho duhungira twarabuze inzira niho twaje tuja kuri paruwasi tugezeho twasanze umupatiri w'umututsi umufurera w'umututsi bose baba batwaye ariko abo tuhasanze b'abahutu baradufata baratunyegeza tuhasangana n'undi mukobwa nawe ahanyegeye ariko twari tumuzi tugumaho niho mu ijoro twumva abantu baza bakoma induru bavuga ngo sohora izo nzoka sohora utwo twana tw'inzoka twatubonye tuza ngaha babomora bakubita ariko imana yarakinze uwo munsi abo bantu baraturwaniye ku buryo batunyegeje ntibatubona umunsi wa kane turashobora kuramuka umunsi wa gatanu buraca wa gatanu rero bukeye niho batuvumbura baratwiruka ko dusubira inyuma tuja muhira abana bagenda baragwa kuko muri abana je twari kumwe harimo abana batoye cyane imyaka itandatu imyaka umunani subira inyuma ntora baguye tubandanya ariko inyuma yacu hari induru nyinshi ivuga ngo fata abo bana b'inzoka ariko ndibuka neza yuko hakurya abatubona harimo abantu bataza kudufata harimo abantu batabafashije turashobora kubandanya tugenda ariko ntitwigeze dushika muhira kuko hari undi muvyeyi yaduhamagaye ari mu rugo iwati ni muze ngaha tugiyeyo acara tubwira ati mbe mujahe ko iwanyu vyaraye bihetse ati iwanyu baraye barahaturira ati n'amazu n'umurabe ko haraboneka duhagaze kuri uwo musozi ko arabona muhira nca tugumaho tugumye aho tuhasanga n'abandi benshi bahahungiye cyane cyane abana kuko ku munsi wa kane niho bishe abagabo uwo rero wari umunsi wa gatanu hari abana b'abakobwa hari utwana tw'uduhungu twambitswe amakanzu dushikira muri abo natwe burira n'uwo mubyeyi aragerageza kuja kudusabira indaro kugira ngo atunge abana bakeyi ababanyi baranse bavuga ati abo bana ntabwo twakira dusubira inyuma tugumana nawe ijoro ryo kuwa gatanu turarirarana ndibuka yuko tutagira aho turyama twaguma twegamiranye ko twicaye muri saro abandi bari mu byumba abandi bari mu kuziko hanyuma wa gatandatu mu bucagucagu niho twumva abantu babomora irembo baza barakoma induru nabo nyine bahonda ku muryango kugurura umwana wo kuri uwo muryango niwe yagiye kugurura tubona haje abantu benshi bafise amatoroshi bafise ibyuma byo kwica nyine ubuhiri imbugita ibipanga baradusohora hanze badusohoye hanze baratumurika kuko nibwo ari bwace neza batuma mu maso bavuga ati aba bo bageze aha gute kuko urumva ko twe tutari ku mutungo w'iwacu batangara igituma tutariho utukiriho turababwira tuti batugiriye ikigongo bavuga ati igigongo cy'iki ko atamututsi dusiga hanyuma basaragenda baradutwara batwaye ukino aho bicira abantu kuri commune ariko muri abo bantu harimo nabana twigana mu ishure naho bana rero twigana mu ishure urabona ko afise ubwoba mu maso baturaba yo hava bamwe bakavuga toya ati babana ntituriye ati none kwari nabakobwa yo hava umuntu waravuga ati muzi uko ndadaye bamwicanye n'umugore n'abana aho muvuga ngo tubasige abandi bagaca bashafura cyane bati nta numwe dusiga bakimuye mu ma discussion niho naboneye bicushe umugore wa mbere bamwishe turibona twari twabaye nk'ibiti kuko urumva ku munsi wa kane turiko turiruka tutaryama tudatekanye ku gatandatu twari twaruje cyane baraza baraterana amajambo bavuga ati tubice abandi tubareke gushwa nabo bavuga ati musubire inyuma mu gusubira inyuma kwacu rero ndibuka ko bavuze ngo turagiye guhamagara abatagira ikinya abatagira icyo batinya tuguma turindiriye nyine ko twari tumeze nk'intama zanyagiwe turindiriye abo bantu kugira ngo batwice abo bantu niho bashika rero bashitse kenza mbona umwe arankuye ati wowe famu abandi barabatemagura harimo abana tuvukana harimo abo twahunganye harimo abo twagendanye kuva ku wa kane umunsi wa gatandatu rero niho natandukanye n'abantu bose nca ntanga urugendo rwa jenyi kuko nakurikiye uwo muntu anshikaniwe ngumana nawe n'umuryango wiwe ikintu kingana n'ukwezi aho hantu rero sinavuga ntihari mfise ubuzima kuko nahise umubabaro mwinshi cyane wa mubabaro umuntu adashobora gusigura kuko hari igihe numva umengo sindiho undi mwanya nkumva umengo ndiho nari mfise agahinda kenshi mfise amaganya menshi kuko nari mu cyumba kitabona ryari rya mbere ndaye ahantu jenyi ntazi umuntu n'umwe kandi nzi yuko abantu bose ndahakuba ndindiriye gupfa bwira mvuga ntisindamuka guca mvuga ntisinirigwa icyo cyumba kitarimo imbaraga sa kitarimo inda nyinshi numva umubiri wanjye ibintu bindya udashobora kubibona kubera ko ntihabona sinashobora gusohoka uwo mugore wo muri urwo rugo sinigeze ndamubona n'umunsi n'umwe aza mu cyumba kundaba nagumye aho uwo mugabo yazinduka agenda kwica avuyeyo mu ijoro yarahaza mu cyumba akandaba agasubira inyuma iminsi iragenda iyindi iraza haragera n'igihe bambwira ati barahunze ndababaza ni none je turajana batoya bati wasohoka n'umuryango ukagera hanze wo gutema ndababwira nti rero ndababwira n'amakuru ntikugereye je sindi umututsi kubera ko kuva ku wa kane numva izina mututsi kumva izina mututsi kwitwa umutuzi icyo gihe cyari igicumuro kibi ku buryo nipfuza nimbiga mana yanjye nta kintu cyumpindura jimbo sindi umutuzi wenda imugereje sindi umutuzi rero kubera ko nino jewe si wacu jina je kuramukanya mvuye mu cyumburo arambwira ati oke nimba rero utari umutuzi sohoka winyegeje kubera iki arambwira ntinyegeje nyine ko mbona ibintu bimeze nabi ntibwabo sindi umutuzi arambwira ati aritwengera cyane arambwira ati mureka ashaka kuntwenza ngo umutuzi ngo amazuru yanyu barayabona ngo intoki zanyu ziraboneka ngo n'imbavu zose ngo ubwiye hanze ntiwo ntoki ngo niwe waba wumva ari umuntu hoci tugenda ngo ntoya ndi umutuzi atoki abansiga aho ndagumaho uwo mbaza uti wari giki ntacyo nibuka uwo mbaza uti wabayeho gute ntabwo nibuka uwo mbaza uti wahamaze igihe kingana ntabwo icyo nzi icyo nzi cyose ni uko naronze ngasonza ku buryo mvuye ku gitanda ngo mpagarare narajugunyira nkumva amenyo n'inkuta turi kuri njyewe nkumva amaguru ntagikena gusa ntaharaza arambwira ati rero atubona ukuntu bimeze ariko iminsi yari yaramaze kuba myinshi bariko bararaba mu miryango hariho abantu banyegeje abatutsi ati kandi abagusangira hano ati natwebwe turapfa ati nico gituma rero numva no kwica kugira ngo umujyango wanje utagice ubwiza se gupfa numva ari bindi bintu bishash kandi numva ari ibintu byiza wanashaka kuko naravuga nti bapfuye bubu bararuhutse abapfuye bubu ntabwo babafise abapfuye bo barasinziriye surtout barasinziriye ko je sinasinzira naguma ndindiriye kwaza umwanya wose kumva kubyari biruhisha cyane nkavuga nti yonyica ariko ndamusaba nkumva uze kunyica kandi nzindagusabye kuko imbugita umupanga icumu ubuhiri buri ko imisumari numva ntashobora kubisuporta nkamubwira nti ufate ubuhiri busanzwe aba ariko ubwongere baratwenga aratwenga cyane nambwira ati atuze abantu twahondereje ubuhiri banse gupfa bakabwira nk'inkuru kambwira ati mufise ubwoko bubi abatutsi mubi babi ntacyo nishura ntarumirwa nyine ko bataha bavuye kuri cyo niko bumva bari ko baganirira hanze kuko hari urugo rurimo amazu menshi bavuga uwabagoye gupfa bavuga uwabagwanije bavuga uwaboroheye babigira inkuru batwenga nanje ndabyumva kandi bavuga nk'abandi abanzi bakavugamo n'amazina y'abantu bihishe nyine amazina n'ubu ndacayumva mu bantu bahari imbere bafise n'ibibanza bitoroshe mu gihugu aho hantu ndahaguma gushika naho umuntu abwira ati rero ati reka usubiye iwanyu kuko ntiyigeze amenya ko jewe ndi uwo mu Rutsigamo yigeze amenya yabimenye ari kuvuga ati uyu muntu yarokoka azotuvuga anabwira ngo wabera urugendo rugoye kugira mve aho hantu yaba gushika aho dufatira imodoka kubera deja nari feble cyane nta ntege ndi mfite ariko narandaye ndagenda gushika naho ushika ku ibarabara aho dutegera imodoka imodoka iza bwanakeye kuko nabo bicanye bari bamaze gusohoka bari hanze bategereye kuko barategera kugira barabe akoba karinyegeje katashoboka kuba kashonje kagasohoka bari bafise iyo mipanga narababona ndaho hantu ninyegeje iyi modoka yaza mbona wa mugabo arinjiye baraplaxona turinjira nanje ba bantu basigara batamari jewe rero urugendo rwanje rwaheze sinumenya itariki neza neza ariko ni mu kwa cumi na rimwe ngira ngo nko mu itariki icyenda cumi cumi byatanguye itariki 21 z'ukwezi kw'icumi umva rero kuva icyo gihe rero nca ntanga urundi buzima nyine bundi urumva yuko imana yandokoye yego n'urugendo rwanje rwo bari nk'ubu
iyi muri ko murumviriza ni Remesha Magazine
birumvikana ko babaye ibihe bitari byiza mbega woba wari ufise imyaka ingahe numvise wavuze ko waba mu Rutegama nibyo uwo muntu mbega yakwakiriye yavuze wowe vamwo bariko baragandagura abandi bunyamwaswa mwari musanzwe muzinanye ni imana yamunungitse byagenze gute kugira kurobanure muri abo bose
jewe imyaka ya 14 uyo muntu jewe narinda muzi nenda muzi kubera ko ishuri aho nize primaire ni wabo byari byegeranye cyane ariko we ntiyigeze amenya igituma atamenye ni giki jewe ari imyaka nagiye kwiga primaire i Bujumbura ngiye kwiga i Bujumbura de retour nagarutse muhira muri uko kwezi kw'icenda amaguma aba mu kw'icumi nuvuga nayo maze imyaka itatu ntaba muhira nuvuga ko abantu benshi je ntibigeze bamenya jewe narinda muzi kuko yaba hafi y'ishure ari umuhungu ubona akuze je ariko we ntiyigeze amenya gushika ku munsi wa nyuma gushika anshika ari i Bujumbura ntiyigeze amenya ko ndimvukira yawe
kuki none yoba yaragera gutabaye
apre maze gushikiwe yarambwiye ijambo arambwira ati rero wewe ati ndafise umugambi wo kuzogutwara muri Tanzania tukazombera umugore wa kane kuko yarafise umugore n'abana
yego
ivyo yarabimbwiye ati nzogutwara muri Tanzania uzombera umugore
yego
ariko arambwira ati ndafise amakenga y'ingene nzo kuja gukana ati kuko abasoda bene wanyu ntibazemera ko ndagutwara jewe nta kumubwira ngo ya kuko nta bukiriro ari twize
naravuga
nti wo kuma aja no muri yo Tanzania ngiraho haramahoro usumba nga kuko mugira n'abantu bari basigaye abatwaye kuba bari babishe bagitangura kugumuka bavuga ko vya heriye ubujumbura n'aho ufise umundi muryango nta handi hantu na hamwe nabonera ubukiriro naravuga nti byabaye mu gihugu cyose abantu banje bose bapfuye ubisanzwe umuntu wenyene nabona yuko usigaranye nabona ko ari uwe muntu yavuye mu bandi
yego uhora ubimushimira kumbure aracariho sinzi iyo bavyibuka yuko hari umuntu yigeze afasha icyo gihe kuko nanje ndazi 1934 hari abantu badufashije nyine baba banyi nkabo nyine bo muri iyo miryango
uyo muntu rero nsubiye gusigura gato kuri we uyo muntu ntiyari umunyagihugu asanzwe wa wundi yagize imbabazi n'impuhwe n'ikigongwe uyo muntu yari afise iyo ntego yiwe yo kuntwara yarishe abandi niko kazi yakora yari mu barongo yahubwo bwo bwicanyi kuko antwara twarahura n'abantu bafise ibigwanisho bagenzi we warabona yuko bamwubaha warabona yuko ijya avuze baryumviriza ni ukuvuga ngo iyaba ari umunyagihugu asanzwe sinari kubatandukana intambwe zibiri icyo rero nuvuga kuri uwo muntu mu nyuma maze gukura naragerageje ndatuma abantu barandondirira uwo muryango kugira ngo ushobore gusubira kuvugana nabo nasanze uyo muntu atakihari ariko umugore wiwe jewe twaravuganye twaraganiriye kandi naramushimiye uko nshoboye
muriko murakurikirana Remesha Magazine
mushinga ntahe mwotubwira namwe uko mwabibonye uko byari byifashe mu gihugu
mwindo nindo ivyo nabonye nuko vyangendeye aho nari imperereye nuko hari abahutu bakijije abatutsi mu zindi ntara nazo narumvise ko hari abahutu bagandaguye abatutsi abasirikare nabo barengera mu bahutu barabagandagura
Mufasoni Liliana numvirije intahe yawe ndumva yuko ibyo bihe byabaye bibi cyane kuri wewe no kwibariza nikihe kintu cyababaje mutazokwigera mwibagirwa mu mutima wanyu
ego ndafite ikintu mu mutima wanje naho hoba iki nashobora kwibagira sishobora kuzopfa nibagira upfa bishya abantu
babana mwari kumwe muvuye kuri kazi
abana twari kumwe abana wo muryango abana kuko mu nyuma twaritwaye baritaba abishe baraza abatemwe baraza abana biwacu bitwe nabi byabindi baravuga ngo umuntu ngo bishe mu bunyamaswa barica abana bunyamaswa byabindi byanyeretse nti hari igihe twaza ko tubana n'abantu tubana n'ibikoko n'inyamaswa nyine sikakumva ikintu catumye abanyagihugu abantu bahema abantu bafise ubwenge bafata abana kuva ku nzoya kuva mu ndiri mu nda bagatema abana babishe bashonje donko ababyeyi babishe ku wa kane no ku wa gatanu icyo gihe cyose abana baraho harimo inzoya ziteruwe n'abakuru babo abana baramara iminsi ibiri babaduza babamanutsa babagendesha hirya babagendesha hino abana barasonza twarashonje twaranyotewe ku buryo uwatemwe n'uwatomboye abana benshi babashyira mu binogo bakabafurira babona abana bakoma induru abana basaba imbabazi abana bavuga ati ntituzosubira kuba umututsi kuko batema bavuga izina umututsi batari umuntu wo kubaho kuko nibuka ko harimo abana bavuga ati basi twifuka amazuru tuyafuke kuko barafata umupanga bagacisha ku zuru bagasuguma ngo ayo mazuru yanyu abana bakumva yuko uyafuka ntihagire uyabona ubwo abana babishe bishe abana bashonje bishe abana barushye bishe abana babaye bongera bikinamo icyo kintu sinzopfa ndakibabariye abarundi abantu bakuze nivyo umuvyeyi araryoha ariko hari ibintu biba mu bantu bakuze abana batumenye nimba ababyeyi bacu bavuga ngo nabatutsi kuko bari bazikora abatutsi naje uno munsi no bizira navuga nti ndumututsi nkuko umwana wanje ntavyazi ntazi ko ega nyine umututsi yagize umututsi ko kuva jewe none antwa mbere wanashaka ndahari n'ibintu usoma kuko iyo bayimwe n'ibyo utezo gushaka kumenya ituma ubwo gwanga nuko ruba umuntu akakwanga gushaka kuri iyo kwa ndumva ari ibintu birenze
ega
jewe rero byose simbogisi nibagira
Mushinga nahe baravuga yuko inyuma yigandagurwa ryandadaye hakurikiye ubwicanyi haba ku ruhande rw'abitwa abatutsi ariko kandi no ku ruhande rw'abitwa abahutu nabone bagandaguwe eka bose babonye amakuba bazira uko bitwa mwo tubwira ku ruhande rwanyu uko byabagendekeye mukaduha idonido
uko byangendeye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu ni nk'uko abarundi batari bake vyabagendeye nkaba mbere nifatikanije n'abahuye n'amakuba mu bwicanyi bwahitanye abatutsi abahutu abatwa abaganwa n'abanyamahanga ababuze ababo n'ivyabo hakaba hari n'abakiri mu nkambi z'abateshejwe ivyabo n'izabo mu ntara zitandukanye z'igihugu n'abandi mbere bakiri mu buhungiro kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu abagandaguye umukuru w'igihugu incungu ya demokarasi Ndadaye Melchior bataye igihugu mu kaga gushika uno munsi abarundi muri rusangi bakaba barakozwe ko n'iryo gandagurwa n'ingaruka zabwo mu buryo butandukanye no kongera ko mvuga nti abagandaguye president Ndadaye Melchior banazimanganije inzego zose zamufasha kuyobora igihugu hacahabura n'umwe asigara humuriza igihugu n'abanyagihugu kiretse umushyirahanji wiwe wa mbere wenyine umupfasoni Sylvie Kinigi kubera ko wambajije ahanini ibyerekeye aho nari mperereye ikindi ni uko inyuma y'igandagurwa rya president Ndadaye Melchior hariho abahutu bamwe bamwe no kwita ko bayoboka ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na gatandatu baciye batangura gukoreshwa n'ubwo butegetsi mu gufungisha abahutu babagiriza ko bishe abatutsi jewe rero ndi muri abo bafungishijwe n'abahutu icyo bariko baratwumviriza bomenya nuko mu rubanza nagirizwa n'abahutu batatu icyo mu gifaransa bita témoin à charge nanje mu ruhande rw'iwanje nkaba nari mfise abatutsi barenga ijana icyo bita mu gifaransa témoin à décharge bankura ku icyaha umushyizamanza wa repubulika yari afise dosiye yanjye yaciye andekura haramfungura mugabo inyuma y'ikiringo kitari gito mfunzwe hanyuma ikindi sinoreka gutanga intahe ko ariho umututsi yankuye mu byara by'abasanze sheke uwo nawe n'uwitwa Manisha Emile arero sinoreka kwemeza ntadidinganya ko hatica ubwoko hica intwaro mbi
urakoze cyane mwotubwira uko bamwe mu bitwa abahutu bagiye mu buhungiro nuko muhari CNDD woba waravutse
ingene umuhari CNDD wavutse hanyuma ucika CNDD FDD ivuka y'uyo muhari niyo yabaye icyo no kwita inyishu yonyine ya nyuma ku ngorane zari zatewe n'igandagurwa rya President Andry Melchior n'abari mu nzego z'igihugu zamufasha n'igandagurwa ry'abanyeshuri b'Abahutu bo muri Kaminuza y'u Burundi. Mwibuke mbere ijambo umushingantahe w'ijuja n'ijambo Colonel Fime sinzo yiheba yavuze akibura urwaruka rw'abatutsi ati urwo rwaruka rw'abahutu mutoteza ejo aho bukera ruzogaruka ruje kurwana rufise inkoho ati ejo bukera ruzogaruka ruje kurwana rufise inkoho sinorira kugaruka rero ku mazina yabatanguje urwo rugamba kuko muhora mubumva bavyivugira.
Ikiganiro nitahura akahise wubake ibirama mufasoni kuri mwebwe kugira ibintu bije mu buryo ubonaho kugwiki
cyo kibazo kiragoye kandi na mwebwe murakibaza ariko namwe mukuyumvira ibyo bintu byarabaye mu 2023 ucingana sindashingura abanje bene sindaza kubaye sindabashingura abatwishe baraho baritegembye utwarokotse turaho mu buhungiro niho tugora imyaka 30 nta kimwe amareta yigeza gukora avuga ati reka duhumuriza abarundi reka tubashire hamwe reka tugire inyigisho zo kugira ngo abantu basubire bizerane none iyo confiance yovahe uno munsi ni ukuvuga ngo harabaye ubwicanyi butagira izina harabaye ikintu cyitwa genocide nuvuga ngo guhonya ubwoko ivyo bintu ntivyigeze bihanwa abo bantu ntibigeze bashikirizwa imbere gutungane ngo bahanwe icyo kinsho n'umuno munsi mvuga nti ntibizosubira n'igiki cye naco mbona ahubwo ikintu cotuma ibintu bisubira mu buryo n'ikihe nuko twogira abategetsi batagira amaraso mu ntoki mu gihe ufise umutegetsi uziko hari ikintu yakoze biragoye ngene uwo mwizera biragoye cyane ingene uwo mwizera ni kuvuga ngo nawe bavuga ati ejo tuzohurire hajya turi kuvugana jewe nuko ama numva ko ari bimwe nabona
yego
kuko haza abantu do confiance hama bagasubiza hamwe abarundi cyane ubutungane bakagushira imbere hama natwe tukaronka ingene dushingura abacu kudahamba uracyarije nase kudahamba ni kuvuga ngo umwanya wose umuvuga uti bashujya mbonye kumigasana naka ntiwigira wishema kubapfa na je nari ndabirimo hari ikintu kimbwira kiti hari naho barakasigaye ushuko no munsi umunsi twe twoshingura umunsi twabona babikoze bagiye imbere y'ubutungane bagahanwa icyo gihe twovuga tuti n'uwabikoze yoza tugahura akavuga ati byari biriya bihe ati tubabariranire nta muntu yanka amahoro atuzi kubura amahoro cyane cyane urazi kubura amahoro icaricyo amahoro abarundi turayakumbuye cyane cyane twebwe twabuze hari n'abantu b'inyuma ya nonantrua batabizi bo babona ari amahoro n'umutekano ivyo rero ifo yuko ubutungane buba ababikoze bagahanwa ugashingura hama uburundi bukabandanya abarundi babaye nkuko bari babaye imbere.
Ndabashimiye kubona mwatwitavye ubutumire no kuntahe mwaduhaye nizere ko no hanyuma muzotwitaba.
Nego nanje ndabashimiye kandi ni mwanya kura nzobitaba murakoze.
Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Demesha Magazine.
So good. So good. I got you.
mushinga nahe mugusoze rakino kiganiro mwariboneye byinshi mwarumvise byinshi haba muri 72 eka no muri 93 mwarayiboneye intambara uko zagiye zirakurikirana zatwara bose abarundi bose muco bise ubwoko mbega niki mwuvuga muri runo mwanya bivanye nakahise nuko twukubaka ejo heza
novuga nti kahise kabiki gihugu cy'u Burundi mbere gushika nuno musi ntikaratora inyishu irama inywanisha abarundi mu budasa bwabo akarorero uriko urumviriza ibivugwa n'amashyirahamwe amwamwe ayitwa ko avugira abahutu ayandi yitwa ko avugira abatutsi uca wumva ko ya masezerano ya Arusha mu 2002 agikenewe kandi yo kubahirizwa mu bice byayo byose kiretse ibice bimwe bimwe byoganirwa ko bigahinyanyurwa ariko muri rusangi ayo masezerano ataza gukingirwa n'inzego zitwara igihugu icyo novuga mu kurangiza nuko ubuyobozi cyangwa ubutegetsi bubi nibwo kenshi bwibyarira ababurwanya kuko nkuko natamwe ndabivuga ko hatica ubwoko hica intwaro mbi inyishu rero umuti ni iyihe inyishu nukongera kwicarana abarundi mu mice yabo yose mu butandukane bwabo bwose mu byiyumviro byabo byose bitandukanye mu byo bemera mu butandukane bwabo bwose mu migwi bavamwo yose yaba ya politike cyangwa y'amashyirahamwe mbere n'amadini n'amashengero bakongera bakaganira umwese agatanga intererano y'ingene abarundi basubira kunywana hanyuma kumbure ikindi notanga nk'intererano nuko intwaro yose itegerezwa kumviriza cyane cyane abo bitwa ko batavuga rumwe muri leta batavuga rumwe na leta kuko igihe cyose hari icyumviro cyiza kivuzwe cyangwa itanzwe n'utari mu mugambi uri ku butegetsi nacyo nyine icyo cyumviro kirakwiye guhabwa agaciro kuko kiba gitanzwe ku neza y'igihugu cyose majambo make rero iyo niyo nyishu mbona bizotuma igihugu cyacu cy'u Burundi cyongera gusubira mu nzira nziza ya demokarasi. Kwamena ntaryo abari ku butegetsi bashyira imbere ibiganiro, hanyuma nk'uko nabivuze aho hejuru, murabona ko indyane zose zashyiriye igihugu cyacu, indyane hagati y'Abarundi, zatumye haba impunzi nyinshi, haba bateshejwe izabo n'ibyabo batari bake. Igihugu cyacu Burundi kigatera intambwe imwe kije imbere, kigongera gatera intambwe zibiri gisubira inyuma. Ibyo rero ugasanga bifite ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu n'abanyagihugu, kandi ugasanga abari ku butegetsi bamwe bamwe bashaka kwigungira ko iby'igihugu gifise ubutunzi bw'igihugu, ivyo navyo iminsi yose nta kindi bivyara atari indyane. Kwirinda agatima ko gukumirana, agatima ko kwita umurundi mugenzawe amazina atabereye, ivyo twaravyumvise kandi n'abandi bakibana yabikoresha izo mvugo zo kwita abantu amazina atyoza agati ya kazi na muntu. Ivyo rero no kubisezerera. Hanyuma ikindi gihambaye nari nifuje gushikiriza muri kino kiganiro nukumva ko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu wabaye umwaka aho twari twinjiye mu kiringo gishasha cy'intwaro ya demokarasi, kuko abatwumviriza bo kwibuka ko intwaro y'imigambwe myinshi twayiheruka igihe incungu y'ukwikukira Rudoviko Rwagasore, aho yatsinda amatora ahiganwa n'indi migambwe nyuma yaho rero amaze kugandagugwa ku rubuga rwa politiki hasigaye umugambwe umwe rudende iprona. Sindinze kuja mwido nido kuko sihangiro iki kiganiro imigambwe bahiganwa na iprona icyo gihe yarazimanganye hanyuma umugambwe iprona ubanda yiri ku butegetsi wonyene uko muribuka mwese ko habaye amakuru d'eta micombero akura umwana w'umwami Charles Ndizeye micombero akugwa na Jean-Baptiste Bagaza Jean-Baptiste Bagaza akugwa na Pierre Buyoya aho rero 93 igihe haje icyo kiringo cyo gusubira mu nzira za demokarasi mu butegetsi bwa demokarasi abenshi muribuka ko ibihugu bya Afurika bitari bike bifatiye ku ngingo zafatiwe la bolle mu Bufaransa niho n'u Burundi butasigaye inyuma kugira ngo buve ubutegetsi bw'umugambo umwe bwinjire muri uyu muzo w'amahiganwa kiri muri demokarasi icyo gihe rero kumbure ku butari bwavuke cyangwa abatari bwabeho cyangwa abatari bwacu ubwenge habaye icyo bita mu Gifaransa mutation politique urabona abantu bari bavuye muri systeme le parti état systeme de la pensée unique binjira muri multipartisme mu ntwaro y'imigambwe myinshi aho ibyumviro bitandukanye ari byo bihiganwa abantu rero bari bamaze igihe muri systeme d'un parti unique parti état byarabagoye kugira ngo bashobore kwakira neza uyo muzo w'ivyumviro bitandukanye uvuye mu butegetsi bwaho hakora icyumviro kimwe cyonyine abo rero ni nabo batangiye kugira ubwoba bwo muzo w'ivyimviro vyinshi wiganwa y'ivyimviro vyinshi higanwa y'imigambwe myinshi batangiye kwiyumva ingene bazotakaza ibibanza batangiye kwiyumvira kazoza kabo kazoza k'imiryango yabo kazoza k'ivyo batunze ariko vyose rero ntibimvira ko umuntu ari imigambwe myinshi ari naho ivyabo bizokingirwa neza kuruta ku mugambwe umwe rudende hacha rero haduka ako kagwi nyene kabagandaguye president Melchior Ndadaye nabari mu nzego zamufasha bibaza ko ribwo buryo bwongere bafise bwo gukingira ivyabo n'inyungu zabo za politique ariko uravye neza ivyakurikiye ivyo biyumvira gukingira za nyungu zabo za politique za nyungu zabo zindi z'ubutunzi nibaza kuno munsi wo babaza ko zakingiwe bikwiye iyo nyishu kumbure nibo boyiduha nibo boyiduha kuko iganda kwa jandadaye Melchioro jabaye imbarutso iyo gushira ahabona uko abarundi bamwe bamwe usanga badashira imbere ineza y'igihugu n'iy'abarundi muri rusange kumbure abanyapolitike bagiye Arusha kuganira kugira ngo bashika ku masezerano ya Arusha yo mu 2000 barashye hirya no hino inkomoko y'indyane nari nabivuze ngasaba yuko ubutegetsi ubwo aribwo bwose ubuhari n'ubuzoza bwo kwirinda gusubiza abarundi n'u Burundi mu biringo bibi muri kahise kabi igihugu cyaciyemo kumbure mu bindi biganiro bizokurikira tuzoronka karyo ko kuzatwashikiriza ku buzima bw'igihugu kuri kimwe kimwe umuntu yo kwibaza cyofasha abarundi kunywana. Murakoze,
ndabashimiye kubona mwaduhaye akanya kandi nizera ko muzotwitaba no hanyuma nitwabatumira.
Sinurangiza ntabashimiye ku butumire mwampaye muri kino kiganiro, nkaba ndabemereye yuko igihe cyose muzuba munkeneye nzokwitaba akamo kanyu kugira ngo muri bike umuntu yobazi abisangize abandi barundi, kuko kubwanje nsanga yuko iyo radio yanyu isanzwe iha ijambo abantu bose, abantu bari mu byiciro bitandukanye, nanje nkaba ntazohengeshanya gutanga intererano yanjye mu byo mubona muzaba munkeneye ko kugira ngo bikenzi ndabishikirize bene wacu b'Abarundi. Nkaba nongeye gushima, nemera ko igihe cyose muzaba munkeneye nzobitaba. Murakoze cyane.
Umushingantahe Louis Niyonzima akaba ari umunyapolitike yahoze ari umunyamabanga ntayegayezwa mu mugambwe Iprona muri komite Mutimbuzi, yigeze kuba umunywanyi w'ishyirahamwe rihananira agateka kazina muntu Ligue Iteka, akaba mu mugwi w'amaho ujejwe ibibazo by'amabohero n'amasentare mu 1993, yarabaye kandi munywanyi wa Sahwanya Frodibu aba n'umuyobozi mu biro bikuru by'uwo mugambwe. Yarabaye musitanteri wa komine Mutimbuzi kuva mu mwaka 2002 gushika mu 2007. Yarakoze mu biro by'umukuru w'igihugu mu gisata kigendereza cy'igihugu icyo twita documentation. Ndabashimiye mwese mwakurikiranye kino kiganiro, ndabibutsa ko bino niro mutegurirwa n'itorero Burundi, mubisanga kuri westatu akaburungu itorero akaburungu org no kuri Facebook na YouTube itorero Burundi. Mufise icyo muduterera canke mubaza kuri kahise ku Burundi, mutwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 358 46 89 65 69 65. Ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Eve yari mu buhinga bw'ivyuma arakinuye, nayo jewe Frank Ndizeye nariko ndakibashikiriza. Ndabike banuye naho ubutaha.
Tahura kahise wubaka ibirama.
Mbega mushingana, vyoba bikwiye kubitahura.
Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi.
None bimenyekanye byoheza bikadufasha iki?
Byo dufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwango zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe.
Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma, vyogenda gute?
Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro Tahura akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. tahura kahise ubake ibirama
marikoro mukoroni waramemukiye mariko nago twayike waramemukiye mariko uri njyajya waramemukiye mariko namugufise waramemukiye we wanteje karanda waramemukiye mariko ntezi ntambara
waramemukiye. Iyi muri kumwumviriza ni Remesha Magazine.